Hello guys, namkelekile nonke kwezi Chisa Pay Entertainment Channel. Guys, in uVovo akenzanga nto ingaqhelekanga okanye ingazwayo. Elinenekazi khange likwazi nokuzenzisa libe lifihla i-crush yalo kuNojaholo. UVovo uye wacela ukuba badibane noNojaholo ngenjongo zoba ebefuna bazane kangcono. Naku uNojaholo esibalisela uba iqale phi indaba. Eneneni baye badibana ke guys. Ndijongile nje uVovo uye wathu forward kunomfana. Owona mbuzo uthene off uNojaholo ngulo uthi uyasela na. UVovo umbuzile uba uyasela na. UNojaholo uthi uVovo umenzela amanwele, umhlasimlisela ngomzimba, umbuza uba uyasela. Uthe uVovo akuvaleyo wathi, hayibo, ndivelile guys, ndivele nakoNojaholo. Uthi, hayibo, bhuti jonga, uyinkwenkwe into oyiyo, umphathele ibhoso elingakanani, uthi uzomsoka ngokwakhe xa engayi esuthwini. Hayini bethunana uVovo angade abe likhankatha. UNojaholo makaziyele esuthwini ngoku kwakhe. Mamelani guys, uVovo akadlali nengane.
Hayi bandivelile guys. Ndivele nakoNojaholo ngoku. Kodwa ke ndizoqalisa umgidina apha. Mamela bhuti, uyinkwenkwe kaloku into yiyo. Yiya amahlathi ayaphela, watsho nolundi. Njengekabhubhi wathi uba kuyiwe ekuhlathini uzokwazi uba ngutshisakazi. Otherwise mna andonqala ukwenza ngokwam. Kamoyika amahlathi andonqala uza ngokwam.
Uzawubetha kanti?
Injalo indaba ke guys. Please share your views on comment section. Like and subscribe. Bye.